Rudi. Tena kidogo haya siyo nao iko sawa nani kwanza itahama weka nani kwanza watu magongi taita itachomoka. Tanguliza washeni.
Vamos lá, pai. I'm going to go to the house.